nukwiravugite umuntu nakabe wenyine reka muremere umu fashu mukwiriye amajwi yose numvaga muri njye araceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikororo njya ngenda mutekereza ndegaho ntaho